zetu zobabona ibaba tuye niseye nata tukagira kwisera tuzohurira mwijuru tube bamwe naho mubona urupfu ruriko rusarisa ikinganda
tucumva iyi nkuru yuko none icyubahiro arongoye igihugu cya Tanzania yasezeye isi ku bwanje wabaye umubabaro muniniya cyane kuko musanzwe mubizi yuko yari inshuti y'igihugu cy'u Burundi uretse no kuba inshuti y'igihugu cy'u Burundi twebwe nk'umuryango yari inshuti yacu yari umukunzi wacu bari basanzwe bafitaniye imigenderanire myiza ku ruhande rwabo turetse n'ibyo n'ibijyanye no kurongora igihugu rero murabyumva yuko wabaye umubabaro muniniya cyane cyane gose rero muri ino minsi twifatanije nabo jewe cyane cyane nk'uwo ibyo byashikiye cya mbere naciye cyaje mu mutima wanje naciye niyumvira kubo asize na cyane cyane umutambukanyi wiwe imbere ko niyumvira igihugu niyumviriye umutambukanyi wiwe niyumvira uburemere byagitse kuri jewe niyumvira umubabaro urimwo n'agahinda ndamwiyumvira ko numva ndifatanije nawe mu mubabaro cyane nta kindi nari gukora ndamusengera kugira ngo Imana yo mwijuru imuhe inkomezi kuko nasanze Imana nishobora kuremesha muri ibi bihe nta muntu ashobora kukubwira ijambo na rimwe ryoshobora kukuremesha atari Imana imanutse kuremesha naramusengeye kugira Imana imube hafi imuhe inkomezi imuremeshe kuko ndazi ko ari ibihe bigoye cyane bigoye rwose kindi nacyo ndahojeje n'igihugu cyose cya Tanzania icyari kinzanye hano rero kwari nanje kwifatanya nabo muri uwo mubabaro sinya mu gitabo nyene cy'umubabaro serura kari ku mutima kwa kubabwira yuko nyene nyakwigendera umukuru w'igihugu cya Tanzania yarakoreye cyane igihugu ciwe cya Tanzania Afrika y'ubuseruko mbere na Afrika yose muri rusange majambo yavuga yari warumva ko arayubaka igihugu kubaka Afrika y'ubuseruka kubakana Afrika rero kwari nk'umuryango ku izina ry'umuryango wa nyakwigendera Petero Nkurunziza narinje rero gushyira umukono na jewe kugira ngo ndanamwifurize akaruhuko keza hanyuma no guhoza igihugu cya Tanzania muri rusange.